Tata bu ubo shiori. Tata bu ubo saija nata mmo ife. Wena si oboro chike na echukwu. Itatu ulo atutu, ike na chineke, no chineke bihewe uwa. Esi na oga adiri woke na mma, na oga adiri waye na mma, oga adiri ikwu, oga adiri ibe. Esi na obere egbu a ige egbu onwe. No chukwa do wandim no na obo wota kpokpo. Wota kiri ji aka nte kwu okwu, oshishi aka nte kwu okwu. Ogbuoja ndi Igbo na Enugu state. Esi na oga adiri woke na waye na mma. Ninko ya na eme ya baari ya. I said, I'm kicking and a crowd of the regular to the radios. No kicking and a book was it. Now that you know, no, you know, my cage, the Jagano, no forget the Jawan. Now, I have all 5 G Batata. No far, get what I informer. No get Tibundilo, Tibundi, the second, London Buffalo.